Koe atonu pea te minitai ngā take whanake Māori, he oi kaore he pānga o Te Ururoa Flavell ki te whakataonga tiriti o Ngāpuhi. Kua tuku kē ia I tōna mana tiro ki te minita whare pāpuri ara kia Paula Bennett. He ai kia Flavell ko tōna whakapapa, te take e puta ana ia, engari ko tāna kia Te Karere I te rānei, kua rehita ia ki te rārangi o Tūhoronuku. E whakaita ana te minita Māori ki te whakataonga tiriti o tōna iwi.
Whakapapa nei ko whai wāhi au ki roto o Ngāpuhi, ko rehita au I raru I te rārangi ingoa, vai re tika ane kia putau I narungi ngā uauatanga.
Ngāpuhi!
Ko te rārangi ingoa e whākina mai nei.
Ki taka moe kia Tūhoronuku.
Nō nanahi nei hui tahi ai te minita ki ngā māngai o te kotahitanga. Ki hai mātau I whakai ki roto e ngari I whakatūturu rātau e harai te kaupapa tiriti.
Ka hore ke tēnei hui e kōrero ana mō te whakataunga o ngā kreme. Ahakoa I kōrero hia tērā āhuatanga. Ko te tino kaupapa o tēnei hui e kōrero mō te whairawa I roto I a Ngāpuhi.
Nō tēnei marama tonu tukuna ai e te minita tōna mana tiro ki te minita whare pāpuri kia Paula Bennett. Ko rātau ko Finlayson, ko te minita pūtea ko Bill English, te toko toru tapu.
Ka hore anō ahau kia kōrero noa kia Paula Bennett. Ka hore ke au e mohi ana mena ko kōrero hia ke te tahi o ngā mema o te kotahitanga kia ia. Te hanga nei, ka hore.
E toru ngā mōtini I putai te hui a te kotahitanga I nā tahi nei, ko te ripuata a te rōpū whakamana I te tiriti, ko te whakari te tikanga me te whakatau I wera tikanga mo te whakaanga ki te karauna.
It's important for us to make sure that the message that we're getting from our people is to take us with them. So that's the engagement part that we're strongly supporting.
Kei te whai te minita take tiriti kia kotahi te iwi I mua rānei I te rā o Waitangi a te rā tau. Hei te marama e tū nei tīmata ai ngā hui nui.